gore kandi ari mubi babwiye umugabo bati ariko kuki wakunze umugore kandi ari mubi cyane ati njyewe sinita ku bwiza nashakaga umugore wo kugira ngo tuzoba ku rugo gusa bati noneho kuzajya ubona umufundi uzajya uhita wirongorera